Four.
When I'm going to
Start again for you, number 201. Number 201. Zange tu sinklonze zigachuva. Form.
Zange tu sinklonze zigachuva. Na izono za mizigi twinisa. Mezinko singiso tageli gesi saya ibe kade gomeni yan kipota enkobi sayo yan kikeni Kuzenda lebetu zegwayo ngasimama la pongise minjalo noma kunjani ngingepi bediwe mwusa wayo ngizuze uklele Kipota enobi shayo Yangi kwini sa etwale ni Afagingo magi nasa Yoku vula hallelujah yangiphi ingoma entsha yokudumisa ubusuku nemingo ivula uchichima inhliziyo ngenjabulo ngibona umhlengi wami njalo njalo Shalo, ngikhe sa etwale niwa fakingo magili nakha yokufula haleluya sengo babaza. Zeleyo bazen bonke bagubonem gabeko kanti sintindi setuzem nagute bantembe gungkulu bonke anki potamke Shalo, angikini zasa etwale ni hafakingo magini namka yokufula haleluya.
Cela senze unumber four. Siwenze nje nemining ethi sibabaze sikwenzelwe sifuthi siyishe fast sibabaze sikwenzelwe each one of us sitting here sinento esiyibabazayo esiyenzelwe right ake siuthathe the last verse sengobabaza a little bit faster tum
sengobabaza ngikwenzeleyo bathe bonke ba Bonenga mehlo andi sintindi setuze nagute bathembele kuNkulunkulu bonke wankipota kenolbi shayo wankipini sa etwa Fagingo magimi nakam yokuvula haleluya.
Amen. Ake sithathe ke number 255 as ibengena ke abasiphathela inkonzo entambama number 255.
Ngikudingile Jesu
sonke
ngikudingile Jesu loku ngikompofu
Oh.
Baba wethu wasezulwini iba nathi njoba soqala le program. Amen. Ngiyanibingelela nonke egameni elihle lomfelo wethu Jesu Christu. Amen. Can I try again? Yeah, ngoba I think ngiyinibingelela ngegama elihle. Elihle lomfelo wethu Jesu Christu. Amen. Amen. Maranatha masala. Lift up Christ. Can I do another one? Iremnant ikhona. Lift up Christ without delay and share a book and save the nation. One member. Nibambile. Let's not shortchange God. Lift up Christ without delay and share a book and save the nation. One member, one soul. Amen. I think I'm shy in jing, I'm a short ones, ne? So, ingoma yethu yokuvula namhlanje. The Sabbath is a delight. Sijabulile ngisho. Ingoma yethu yokuvula namhlanje is number 75. Ngizocela sisukume siphakame masivula ngo number 75 and then uPastor Tatayiso uzosikhulekela. Amen.
Zwana izwi lo malusifo.
Zwana izwi lo malusi. Leje sane eli nyama. Libizizi vuzen kosi.
Oh. Jesu manusi wako utibuyisa izimvu zingenisenie zilela esinta beni
Dear Heavenly Father, we come before your throne of mercy. Lord, we thank you so much for carrying us during the course of the week. And Lord, finding it fit that on the 23rd of August, we are gathered in your tabernacle as your children. Father, I'm sure we all have a story of this week, how besithwele kanzima. Kodwa, we already come to you and we say, Ebenezer. Thus far, Lord, we have made it, and it is because you are our shepherd. You bring us safely to the fold. And Father, this weekend, the theme is straightforward. It says, go find my sheep. And oh, Father, thank you, Lord, for bringing us to this, to the fold, to come and drink from the well, to come and feast from your table. Father, you have called people from so far to come and bring us the word, the way you love us so much. And Father, this evening you have sent your daughter, your maidservant, Evangelist Nokhanyo Maqeba, to come and dish the word for us this evening. Oh Father, may the word fall on fertile ground. May it not fall on rocky soil. Oh Father, may it not fall on barren land, but may it find us willing and ready to receive the word. Oh, Father, when we leave and we are given the marching orders from heaven, may we indeed not be deaf. May we not be ducks. When the water and the Holy Spirit is poured on, we shake our backs and we are just as dry, like the water hasn't fallen. But, oh, Holy Spirit, as your word comes and falls afresh on us this evening, may we indeed receive the marching orders. May we indeed be like soldiers in the army of God, ready for battle, ready to save the souls in this earth, Father. And Lord, as we are busy doing your work, may we also not forget about ourselves and renew our covenant with you. We thank you so much. You have loved us so much that we have come to your holy temple in order to tabernacle. Therefore, take over, Jehovah. Take over our lives. Take over the service. And may you do as you please. Amen. We thank you. And we honor you. In the name of Jesus, we pray. Amen.
Relevant is the song Zingeniseni ke. The theme for this weekend, you ended now, is go find my sheep. Go find my sheep. I pray that all of us at the end of the Sabbath, we get the mandate. Let's go find God's sheep. Let's go find them. If we are to find the lost, we also need to know what to do with them, right? When the abuse, city ended now, right? When the abuse has been a growing problem in the world for a long time, and it would be for us to keep our heads buried, hoping it doesn't happen among us. Authentic listening is a key tool that can be used in offering support. Often victims need someone. Hold on for me, I'm so sorry. Why ain't too elegant?
Okay. Often victims need someone who is caring enough to listen without judgment. They need someone who is empathetic and patient. Sinjalona. When we face the reality of the issue, we can put plans in place to find the lost. Can we activate? Can it not just be in Vuselelo for us alone? Can we actually activate and go out there and do God's mandate? Ne? Ngizofunda incwadi ka Ezekiel 34, verse 5 and 6. The Lord says to Ezekiel, so they were scattered, the sheep, because there was no shepherd, and they became food for all the beasts of the field when they were scattered. My sheep wandered through all the mountains and on every hill. Yes, my flock was scattered over the whole face of the earth, and no one was seeking or searching for them. May God bless us as we continue and as we strive to go and find the sheep. Amen. Ngizocela umphathi wethu, the Strand Woman Ministries leader, Sis Happy, eze ngaphambili. Amen.
Zingendiseni ke
ziletla ezinta. Amen. Ngiyanibingelela nonke egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sibonga uNkulunkulu ukuthi lolu suku luze lafika. We thank God for traveling mercies kubo bonke abantu esesafika la. Kuyintokozo ukuthi namhlanje ngey 23 zaka August. Ngizothanda nje mina kwami kunqane nje ukunamukela. Ngiyazi nibuya endaweni zokuhlukana. Ngizocela ababuya la e-East Rand. Kenipha nithi nje izandla. East Rand local. Amen, amen. Ngicela ababuye eGuruleni. Oh. Guruleni. Oh, Eguruleni South, okay. NGD, Abagafik, okay. I know that they will join us tomorrow. Okay, ngithanda ukusho ukuthi sibonga uNkulunkulu. You know, Psalms 112. David, what shall I render to God for all the things that he has done for me? Mina I'm one person engibuza uNkulunkulu ukuthi ngizomnikani koko konke angenzele kona. You know, last week we have been preparing this occasion since March. Last week it was Wednesday. I slept ngo 1 o'clock praying to God, uNkulunkulu. Ngu-one manje, ngifuna ngo-four kufanele ngivukile. What should I do? Can I cancel this occasion? Because izinto azihlangani. When I opened my phone in the morning, when I was about to call the speakers, ngithi, ay, bazalwane, asikhanseleni. And it's not our first time ukuthi so cancel. Ingane ami cancelile into yabe kufanele bayenze eBloemfontein. I just received a message. You know mina ngiwafunda ama forward message. Ngithi nangithumela forward ngithi nami. Ngithi forward. But uBu Joshua Kuthwala ungisendela forward. Ngaba ne interest kumfunda lo forward. Ekhuluma nje engikhuthaza. And some people were saying to me, bangifone bathi, hayi siyakhulekela. Ngithi, ngathi uNkulunkulu abantu bayangikhulekela kodwa la kufuneka imali. I-reality yesi uNkulunkulu ngiyezo bayakhuleka abazalwane bayasho bathi, nawe kufuneka ini? Imali. But ikhambile kwahamba zangena imali zangena. What I'm trying to say bazalwane ngibuka lokuthi uNkulunkulu ubonile ukuthi lo mhlangano mawube khona. Phezu kwama discouragement esithe sago through one. When uyabona naso uhleli wethu uthi hi let me call off this thing. But ngibonga uNkulunkulu ukuthi naku namhlanje sikhona. And I welcome you all. Ngithi uNkulunkulu akanenze kahle. Kulesikhathi samanje ngizothanda ukwazisa laba abaphambili. Sino pastor wethu, we are so privileged. Oh, yes, I was so excited today because uyaqala ukuthi abe khona ku occasion yase Israel. UPastor Tatayiso I district director yethu eTOC. Ngicela my leader uphakame. Amen. I've learned a lot. Mncane kunami, but I've learned how to organize things. Uyazi naye, uyazi. I learned from the best. Ningambone mncane kangaka. Nasathe mam happy. Ngithula ngithi tu. And then our guest speaker is our evangelist Nokhanya Maqeba. All the way from Mdantsane. Niyabona ukuthi wa favorite bazalwane. Uze akezanga ngemoto, uhambe la moyeni. Kuzafike la. So really we are so privileged to have umama Maqeba. So at this moment I just want to say by the authority invested in me as the Eastern District Women Ministry Leader, I now declare end it now 2024 open. Amen.
Litheni bandla? Amen. Siyabonga sis happy. Ukuphakamisa isikhulumo sanamhlanje ozosivulela isabatha, bengicela siphakameni ngo number 78. Thank you worship team.
All right. Cingani aba sonke.
Cingani aba lahlekileyo banguseni ngo wayo umsa baphena mazwi aphilisa. Hambanile esitaheni zonke nibalete. Emhlambini o Jesu mhlengi wami Jesu liwu dlule zoni cingani a Leyo batonzeleni guyu Jesu batonzeni ge ndebuya yo yona eya Hambanile ezintabeni zonke nibalete abathukile bonke
Emhlambini.
Emhlambini. Oh, Jesu mhlengi wami.
Jesu liwu.
Jesu liwu. Sengibizile ngizolandela mihla yonke ngiqaphele ofa yonayo wile baqondiswe ku Jesu bonke embanile
embanile
ezintabeni zonke
nibalete
nibalete
Emhlambini,
emhlambini, oh Jesu mhlengi wami,
Jesu liwu,
Jesu liwu,
I greet the Church of God in the wonderful name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. When I say God is good, I would love the church to say, look at me, I can testify. Grand City, look at me, I can testify. Ibandla lonke likaThixo lithi God is good. Siyazwana bangcwele. Let's give it a try. God is good.
Look at me, I can testify.
Look at me, I can testify. You know, the reason why I decided this happy to start like this. Umama Pangemva, Mama Joyce, undibonise iDVD as I entered the church and I sat down. She showed me iDVD. Yango 2010, if I'm not mistaken. And Gladivity, I was so tiny. Yes. Did you gandhi chonga levi it and did go to Chiku Fanenzi? Yes, Utiku Fanenzi. Utiku Fana Tati Nkwenkwana nje. Nkwenkwana, just a shepherd boy. Avela beku tobolo wakhe kuyo. Utiku Fanenzi. You know, as I am saying this, I look back in my life and I think, yo, kokuya kwakunini. Kodwa through it all, wathembeka uThixo. You know, we started preaching this bangcwele ingekenzi sense. Sathi simana ukuthi utsho ingcwele kaIsrayeli. Sithunyiwe asikayazi lento siyithethayo ngoko. Kodwa uThixo wathembeka. Wagcina ihambo yethu uThixo wasigcina. Bathi bejika abanye endleleni wasigcina uThixo. You know, into endiphakamela enhliziyweni yam this evening kukuba xa ndime apha kwaThema, this is not my first time ukuma apha kwaThema Springs. It's not my first time. Ndama ndingekayazi le nto. Kodwa ndikholelweni xa ndisithi kuni akekho njengaye. Yeyi, akekho onjengayo. Uba bekunothiwa we give you back your 18 years, we give you back your 14 years, we give you back yonke lo minyaka, phinda ukhethe ngokutsha, I will still choose him. You, hayi umhluthi xoman, ndiyambulela. And thank you for not postponing. In fact, ubuza ufika ndikulinde ngezibhakela. Obuza utusiti, ay, siya postpone, because akhlangani, imali, wara, wara. Sit. Ubani wayethe silver and gold is his. Kuba kunomntu wathi, apha kum, silver negolide yeyam. So when we need cash, in like here too, I think, let me start here, and got Shumayel, nizanibona kanza Shumayel ukhulu isihlangu, so I'm not there yet. You know, beloved, the problem here to defina sikale kule ndawo. Let us refrain from kasifuna efficient chips kuThixo. Make siyekele ukuthi Thixo sicela imeal. Let's stop such prayers. Stop saying Thixo ngicela uniphi imeal. Because if you say to God, Lord, I need a meal, ndilale ndityile, imeal kuThixo isenoba ngumngqushi stamp. Ube disappointed because wena kahle kahle ubujonga fish and chips. Let us learn to be specific to God and say, Lord, I need fish and chips. Amen. And asicele kuye because we're playing with him. Sicela kuye because we know he can. You know, my older brother, when he was still alive, sake sahleka endlini in our evening prayer at home, wavela wathi umama athi kuye luyanda kuzothandaza wena. Remember, he was a drunkard, like even that night wayedakiwe nje. And then umama, I think she wanted to punish him, yabo kube phuzile. And my mother said, luyanda kuzothandaza wena. And the old man was so quiet throughout the song, kwathe kwaqhijwa. And he started saying, Bawo, uyasazi thina sonke apha. There is no need ukuba ndibe ndisenza nomnembelele wento ende. Umnembelele ke is these long prayers. Mnembelele wento ende. Kahle kahle Thixo, ngicela ucash. And we all opened our eyes, samjonga. Ndicela undiphe ucash. So that xa ndifika apha endlini ndithenga igrosari. Atu sise sathi nywe nywe. Sisi is my mother. Like, atu sise sathi nywe nywe nywe. Different him. He's still praying. Sape das tenga songe. But wapet gogo uti amen. No one was able to say amen. Uti aibo. Kanti ninjani bantu benkonzo. But what I loved about that prayer, it was the most authentic prayer ever. There is no need these long and tedious prayers. Basically, nizocela ucash. Kuba xa usithi Thixo ngicela abantu bakho bavuseleleke, hey uThixo uzawulungisizwi, bavuseleleke. Xa ufuna ucash, ithi God, cela amachangura. And once we have such prayers, uThixo is able to do exceedingly abundantly, more than we could ever imagine. So we thank the Lord, and I need to touch base on this. Hey, naze naphucuka abantu base Israel. Hayi, hospitality number one. Nithi xa nihamba nibalisa nithi, hayi umvangeli usipasisile, siphuma siphethe izitas. You know, ndiveka mandi since I landed. God has been gracious in the land Pastor Mafur. She's a friend of mine. But I bow down and I respect her ministry. Upetindo katiku niku indongu tiko. Et demanda yo, et must God. You know, Utiko is amazing. Utiko kai fucking dog, then take verses Shelly. Utiko fanenze. You know, Utiko atibongo mama base TOC. Kapaga my friend, I'm not this. Bongo mama, I'm talking about Mama Joyce. Bonke, ati lo will be the leader up at TOC. Uthixo ufanenze. Hey, ndambukele Sun City. Wangathi Moses. Ephethe the rod of God. Leading God's people to God. That hey, uthixo ufanenze, bangcwe. Because not by mighty, no by power. Into kaThixo ayifuni masculinity. Ayifuni bantu basizigora. Ayifuni bantu. Into kaThixo ifuna uThixo qha man. angene emntwini wakhe athi I will show you great and marvelous things. So uthixo uvele wandi wandi wonga hey one visa manje uthixo ndathathwa kumfundisi u director we women's ministries at TOC ndathathwa nguye aphendleleni angcuma ithatha iselfie kwenda like ingasike abantu bayaze sesikhona Uber driver sebekhona Bolt sebekhona my brother ba brother kabale kuyobthatha no uthixo wanithumela u director that aw gosh that ever since sishane balukuthi sizikhonzi sevangeli abaphathi bemfihlakalo ukuba abantu bona abasazi uyayazi le nto qanda yu ndafinisha as a VIP yazi abaphathi bemfihlakalo sikathixo uthixo avela abawonge nje as if that was not enough xa sifika endaweni andiyazi la ndawo xa ndifika mna ndisabulela ndibulela ufika ndiredi senza khulula iboots neentoni because the Eastern Cape is cold xa ndifika apha kwathiwa we have arrived at your spa treatment ndilapha nje bangcwele umzimba uthi e-e but before I landed yes uthixo these are the tiny things bangcwele I'm going to preach but he learned that we can't play hayi asikwazi udlala because God has been so good to us jonga ditheke before ndilende I flight the turbulences were too strong because of the wind. As it you and I had this tension up entanyeni. I had a terrible pain ehlayo right around the shoulder blade lena of my right arm. Yavela yehla le pain. Thakona, you I will say to utata so ebusuku ukuthi can rabbe my friend. Direct ukuthi my friend can rabbe. And I remember that ndinayine compral ebegini. I will take a compral. You know, that doesn't amore kandimncane. Sure. And guess what? Bathe xa befika bathi, you have arrived at your spa treatment. Surprised that, hayibo. Uthi kunjani na? Sejma, I knew esa spa asilungiswanga after I have landed. Uthixo before I even had that pain, God has already made the provision. He uthixo akawadla amandla omntu. Uthixo akawadla amandla omntu. In fact, when God asks you to do his work, it does not benefit him, it benefits you. I usually say when we say we are the vessels of God. Uthixo mayifuna udishela abantu bakhe. Uvela thathe thina. Athathe indishe ngu. Yes, most you know you. You know yourself. Mna ke I even define myself bangcwele ndithi mna ndisesasitya senja. Uyayazi esasitya senja siphandle. Kuyanetha siphasi yanethelwa kukho there's a wind siphaphandle. Mara uthixo xeza uphakela abantu bakhe. Athi sizayothathezi ya ndibuze mna afika sithathu uthixo uyayazi asenze ntoni aqala apha tati asithathu uthixo sasitya asifake kumanza warm afake i-liquid soap afake i-antiseptics ne-antintontoni athi agqiba uthixo asiplanje esasitya emanzini from amakhaza ngaphandle from all the rains and the winds that contributed ukuba sibe mdaka sivele isitya sizifilishe siwarm singene emanzini asisokhishe uthixo iveki le yonke nina sisiza pha nje sisokhishiwe nguthixo so that's why benza uthi kuwe hayi u-too late sesidlule kokuninzi gqithi for uba sibe sajika because the minute you say yes to an appointment izulu likufaka kwi training school God has always made sure that he never allows me to preach in any subject engakhanga ngqinise ku training school yayo uqala if he wants me to preach on forgiveness siza udwela izitha sibe nje nje one after the other Dibuze hayibo why me ndincane kanje athi uThixo is because ndifuna uyoshumayela forgiveness endaweni ethile but ndifuna uqala uyimasterisha apha kuqala Gone are the days where we preach areas as konba. Hey, I am found wanting. Utikufuna sime kwazi ndawo asiqeqesha silungise kwazi area uThixo afuna sishumayele kuzo. Because uyayazi the reason why bengancedeki abantu bengazi, it is because we advertise kanjani iproduct engakuncediyo. Ubiyasebenza le nto itheni ngokuncedi wena. Ubuthi namandla le nto itheni ngakuncedi wena. Hayibo, ungathengisa uHerbalife uthi akuqhubube sisidudla. Umane usithi iyasebenza le nto. Hey, ubiyasebenza masiyibone kuwe bangcwele. Atu Ellen White, we can preach a better sermon with our lives than with our lips. Hile nto bengazi. Hile nto bengazi. We evangelize. We host crusades. Siya shumayele matenten. Abezi. Because abayibon. Abayibon. Hibi na mandla ike. So, sisters, as the jacket, Siso Kishiwayo, Amanuko, sequest Lemak, Akaiti, Arabe, Lemak, until I gone by a clean kinguku. I take many clean ati, then ding I tell. Utajasa can attest to this. Last night we were talking on the phone, and I said, I called her and I said, you, if you kill. And we were like, she was like, no, did ifikile message. Ifikile, imagine, kunini ndacelwang mamu help. But where's Vegan gonna? How tiko? Okay, fine. I did my preparations. I read. I did all that. But ikhona la nto konba. Ikhona imali liza ufika kuThixo. Yekele ye research bazayazi bakhona abashumayela endlini. Abashumayela bazayazi ba uyakwazi uyipreparisha. Ufunde yonke imaterial. Uyibethe icwala uyibhale sometimes if you are a writer. Uthi xa ugqibile ukhonba. Le ayo yakhe yam le. Hayi mbangi right strong but yam. Choga, what is on late, I think before 9-9-ish. Tati chomyam, ifikile, ifikile. And what made me excited is for God to entrust me with his message. He loved if we say, yoba ngwele, ukutu tipo kakutemba, ati chonga kengoku, uklenda hundi kufunube kuyo, at deposit, because ayihli bangwele, unge gabi hiko klanda hao. Yawuthandaza komamathe soze ayithulule until you are there. Atsungama nisasebenza wena, I'm still dealing with you. Utshintshe umthandazo uthi for the sake of your people. Thetha Nkosi ndilindile. Athi ndifuna wena ube pha. Funeka usicenge uthi bandim utshintshe umthandazo. Ukuba ndim lungisa mna Thixo. Lungisamna kodwa thetha nabantu bakho ungabusithelisa ubuso bakho kubo ngenxa yam. I even said to him, I'm ready to even send a message kusisebi. Titi uqolweni bangcwele inkosi ayithuma ngamna if awuzuthetha wena nzayenza loo nto kuba into endiyoyikayo bangcwele kukuye endaweni ndingathunywanga kuba sisa kwenzakalisa abantu bakaThixo. Okay. Then bulisi leke bangcwele. Ngelihle igama lika Yesu. Zonke yebo enti naso zingu Dibanse na leti ndolulai Zandla bawo. Dinget. It's number 120. Go wena. Ga. With a few remaining minutes, allow me to invite you to the book of Luke, chapter 15. Siyakuncwadika Luka ke, chapter 15. Zafunda nje from verse 1, but ndizoyoma phaku verse 7. Ni comfortable most kind of mixer here and then, eh? Alright, ndenzela ndingazinala English as a Sun City app. Kukho na ubaba lo kapha mamhepe abazawuthi yazibona ke le zinto zala bafazi bazawuthi yababona bafika zongamakhokhonati apha. So we go to the book of Luke chapter 15. Siyababulisa ootata, siyabulela babekhona. You know what? Asiyonto ngaphandle kwabo. IZulu, in fact, it was not a mistake that ukuba izulu laqala lenza into ngtata lati ke hayi kuba sibone ba akulungile babe yedwa lenza thina uku exista kwethu sizele uba sizoba ngabancedi babo, otherwise kuqalwe pha ukwenza umuntu. So ndiyathanda izinto uziqalisa kule ndawo uziqala kuyo, so that xa uziqalisa kule ndawo uziqala kuyo zikwazi uhlala ngendlela. Amen, bazalwana. Andiphethanga gospel echitha utata, because igospel echitha utata yigospel yase-Egypt ethi if it's a boy, kill him. If it's a girl, let her live. Ngeyase-Egypt lo gospel. Gospel echitha utata. Siphethanga gospel njalo. Siphethe igospel ethi uyintlahlela yebandla, uyintlahlela yekhaya, uyintloko yekhaya. Take your position. Kodwa negospile endiyiphetheyo yigospile engamcinezeliyo umama. Igospile ethi umama yonto yobethwa, umama kayonto yohlukunyezwa, umama yinto ebalulekileyo. Kuba kwathi xa kuhlela intlanganiso ezulwini kucingwa icebo lokuzisa umsindisi emhlabeni, kwanyanzeleka kuyohayarisha isibeleko sikamama. So andiyiphethanga igospile emjongela phantsi umama, ndiphethe igospile ethi khona ukuze ihlabathi lisinde isulukwanyanze lekali involve umama ecebeni. So ndiphethe gospel ethi mama ungowecebo likaThixo. Ndiphethe gospel enjalo bazalwana. Ukuba phe weekend nive enye into eyenye izaba yindimo. Kodwa mni gospel endiphetheyo imbeke endaweni yakho tata kodwa imxelele ba mama vuka. Kuba icebo losindiso lime ngawe mama vuka. Phethe gospel enjalo. Hayi bani ndikholelwa kuJohn 20 ndiyezwini bangcwele qha ndithethe ezindumo engcwele athi masisuse nje kuJohn 20 engcwabeni ngesifingo sokusa ngekawa ithi iBhayibhile ootata basalele ezindlini kodwa oomama bayi-2 bavuka baleqa engcwabeni ndiphethe igospile ebekumama endaweni ethi mama ungowecebo mama ungowecebo. Safike santokazi sinombuzo sizaliqengqelwa ngubani ilitshi sawufika emangcwabeni ithi iBhayibhile bathe bawufika they noticed that the stone has already been removed from the entrance of the grave. Lalibonwe ngoomama ootata besalele. Ndithetha mna ngegospile ndiyezwini ndiphethe igospile ethi ke ngoku wathi awuvuka uYesu bayokrobo Petros noJohn ababenasineke sisisheli bathi bawubona ubingcwaba emti neentoni bajika bahamba babuyela endlini kodwa washiye kumamelila phambi kwengcwaba esithi master please show me where you have put him so that I can go and fetch him. Ndibona isibumbeke phi andikwazi uhamba phaa ngaphandle koYesu. Ndiphethe igospile enjalo bangcwele igospile yomama ozungeza umsindisi. Ndithunywa igospile enjalo mna eyenye igospile yoyam gospile ebiza umama ecebeni. Ndithetha laa gospile wathi uYesu awuzibonakalisa akakabonwa ngodade wathi awuzibonakalisa yenzeka abangcwele ndiyazela kum uyakwazi uzityhile emfazini engakazityhile etateni. Athi awugqiba asayine wena mama athi ambogqele loo tata kufuneka ke ngokuzidela ubumama bakho uhambe uyothi uthi nawudibana eGalili kuba kaloku umcimbi uxelela umama uMaria obehlele engcwabeni eli empty sebejika abantu wahlala umama. So wanikwa imeseji ke ngokuye ebandla ukuba hamba obaxelela ukuthi sawuhlangana eGalili. Phatha igospel enjalo gospel engathi mama uyonto lisindisweni kodwa igospel ethi mama ime ngawe le nto. Ukuba wena mama uyenzi le nto kufuneka uyenze izawuwa le nto. Make siyicengeni ke sibone ubiza sibeka phi. Ndifunda uverse 1 ke zisho kuverse 7. Now all the tax gatherers and the sinners were coming near him to listen to him. And both the Pharisees and the scribes began to grumble, saying, this man receives sinners, and he eats with them. And he told them this parable, saying, what man among you, if he has 100 sheep, and he has lost one of them, does not leave the 99 in the open pasture, and go after the one which is lost, until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulder, rejoicing. Verse 6, and when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Verse 7, I tell you, bazalwane, that in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Thixo makasikele ufundo kwezulayo ngokungonapha kade. Amen. Now this is a parable. Ne? This is a parable eyenziwa nguYesu. And uYesu, this is what I love about uYesu. UYesu always studied his audience. Let me start there. Akhona abashumayela endlini. Ndivubele ndithi mbi umshumayeli onga study audience yakhe. You know what makes us evangelists? Indoba, when we were trained, we were taught one of the rules, study your audience. Fikuyifunde. And we were even taught ukuthi uzababona njani abasele beyamkelele inyaniso nabangayamkelanga, so that xa ubona such people you know what to say and what not to say, and you know how to say it. Umbi umshumayelo ongayistatishiyo iaudience yakhe. Ufika lo mshumayeli esithi brothers and sisters kugcola amakhehle namakhehlekazi enkonzweni. Ufika uMama Joyce bezikhuza, hayibo. Uthi sister kum. Hayibo. Uthi my sister, jomo, cha khehlekazi. Hayi ntana ma usandibona manikhule kanje? Bandika because one of the rules, study your audience so that you know what to say and what not to say, so that you know how to say it. Into ebulela abaninzi siphethe go find my sheep. Ayikho into ezawuthetha ngayo le weekend. Sawuphetha lo go find my sheep. Ndiyayichaza uba zingekho ke izimvu apha phakathi. Impossible that sithe simile sishumayela we failed dismally in starting the audience. Hayi xa sithetha ngoYesu ebepasa kuleyo, he would see that his audience is hungry. Ayivali lesson because you don't preach kubantu abalambileyo. Each message yale weekend ithi bomama nihambe nayoshumayela kodwa nishumayela kubantu abangxwelerhekileyo. Start your audience. Shumela kubantu abane trauma. Shumela kubantu abaphethwe kakubi abaabuse wayo. Nifike nishumayele nini ivangeli yenu eswenkileyo. Ivangele irrelevant. Ivangele ngena sense of what is happening in our homes. Ivangele yenza ingathi all is well. Ngelo xesha singena enkonzweni silila. Study your audience. Shumayela njani bantu benqulerhekile? Shumayela njani? Ushumayela njani kulilwa? Ushumayela njani kulanjiwe? I always say ndiyayoyika igospel superficial. Igospel engangeniyo kwiingxaki zethu. Igospel ethi listen, la gospel yabafundi bakaYesu abathi when the multitude was hungry babuya baza kuYesu bathi kuYesu people are hungry, release them bandulule bahambe bayozikhangelela into etyiwayo. Andiyifuni igospel enjalo. Igospel ethi xa ulambile you are of no good to me, hamba uyozikhangelela into etyiwayo ubuye xa uhluthi. Andiyifuni igospel enjalo kuba igospel kaYesu ibisithi sukuthi ngokumbona ulambile umkhuphe. Umkhupha njani? Igospel ethi ube right sawubonana kusabathe elandelayo uzawutyani. Start your audience. Hey man, nithi manga ngoku ningababoni kwisabathe elandelayo. It's because ela roko beligqokile la sabathi ebekade ligqoka lidabukile akananto enxibe enkonzweni. Kodwa kuba ungumama we-AWM oshumayela ivangele ngayiyo ezingxakini zabantu awukwazi nombona ubunxibi lokhwenye every Sabbath. Start your audience. Yeah. Si bazalwane iyatshintshwa intshumayelo xa uyibona i-audience bayonzakele. Iyatshintshwa. Heyi ndithi iyatshintshwa intshumayelo. Uyisonge uthi benza ushumayela kuDaniel isiprofetesho, but ayifuni Daniel because abantu bakaThixo bonzakele. Hithi iBhayibhile yam, yes, when he started his audience, he discovered kukho i-tax collectors ne-sinners zilapha. Kweli cala uyababona mos o-high heel abantu abathe tops kuthiwa the Pharisees and the scribes, and unjanjoku zihleli apha efront zibhitwa nguYesu because uYesu uyaba alawa ukuba bangene. And iBhayibhile yam it says that then they started mumbling amongst themselves besithi lo mntu udla naboni, lo mntu utya naboni, lo mntu wamkela boni. Hey, mamela ndiyithethe. Okay, ndizayithetha apho ekugqibeleni kodwa mandiyithethe nalapha. The sign of how lost you are, yigospile yakho exclusive. if you want to know how lost you are, check le gospel yakwi exclusive. Umune gospel ye eno they, no us. Or them, no us. Ayiyo, ayiyo. Lahlekil. Yay, and niya famosa nshumayi labantu abangakhosi enkonzweni. I gospel ka they, ka them, no us. Yalapha. I gospel yethu leyo. Thina la gospel yethu kakuba we are petulia. Petulia people. Kubekho them. If you want to know how lost you are, check ishi gospel yakho. Le ithi aboni nathi. UYesu ke ndiyayithanda le ndawo ndifuna ze nibe boba base-Israel. UYesu eyazi ukuthi bahleba ngaye. Mamelani le ndawo. UYesu wazi konke. UYesu uyazi babahleba ngaye njebe bemamamlisha nje. Bahleba ngaye bathi umjonge. He accepts and he eats with sinners. Bathetha ngaye. Uyamazi uYesu endimthandayo. UYesu ndifuna niyithathe le ndawo. Akahamba wayozi-explaina. Ndifuna ze siphume nayo umam happy yef le gospile kule weekend bazali bam igospile that refrains from trying to make people understand you better. Kubona laa nto ithi bayandimisunderstanda. Ndifuna uziexplayina. Hawu uYesu akajona kuloo trap. Wabayeka bamphesiva njengalaa ndoda ityanaboni. Yimani bazalwana kukho izinto ekufuneka uzuthi ngoko zivile ziyathethwa ngawe kodwa uzuziyeke zihlale zinjeya because the more uzama uzilungisa the more zizayasonakala. Xa ulapha ecebeni xa ungowecebo if you are part of the plan kukho izinto ezawuthethwa ngawe kuthi ungujezebhele. Don't go and try to explain that you are not. Because in Jebu Kapilu City, and in Guye, the thing is, it's not like Ukon Ufana no Jezebel. Yekinzeya. It's a Bible, I'm going to Matthew. Let them both grow together. Ubaba Funabanu Jezebel, Bayek. Ogunchala Bebonumir. Umere hlambda inyawo sika Yesu babona umoni. Labizulu liboni evangelist. A woman who's gonna preach about the resurrection of Christ. Suzicacisa. Sungasicacisi. Sungasicacisa, suzicacisa. Uthi kuYesu xa ethetha ke into zakhe. Athi ngomphi kuni. Othi ene khulu legusha, igusha ezilikhulu. Artist, I loved the word says, and he lost one. Mamela, when you read that account, Uluk does not account a loss yegusha to the lost sheep, but he accounts the loss of the lost sheep to the owner of the sheep. Uti, he had 100, and he lost. One, he lost yak. Kulahlekelwe ebangcwele ubani nilahle kwindawo zonke ze ningayiphosi le ndawo. I loss yegusha was not a loss of the lost sheep. In fact, the lost sheep was even clueless. Yayingazazi bilahlekile. But the loss of the lost sheep was the loss of the owner. Ubuza umbuza. Ukuba yini wakhathazeka kangaka ngegushenye it's because yeyakhe. Hima masiyibreake bazalwane izokwazi ungena yiva igusha ziyi-100 ziyodla zonke and i-1 igusha ingabuyi yona la gusha kule ndawo ikuyo ayinanto ethi ndilahlekile ihleli as long as there is a green field or green pastures, it will continue grazing because yona kuyo ayinanto ethi ndilahlekile. So there is no lostness in that lost sheep. So the loss is greatly felt by the owner. I lahlekelanga yona. Xa isithi iBhayibhile ethi uThixo hambani ukhangela abalahlekileyo. Akatsho because ba aba balahlekileyo bayazazi uba balahlekile. Uyitsho kuba yena ulahlekelwe. Bazalwane uThixo ulahlekelwe. Uthi kuncwadi kaIsaya, ndizela abantwana. Ndabondla basuka bakreqa kum. Kanize sibonisane because the loss is greatly felt by the owner. He mandithethe nale la loss yayingafilishwa nazezinye igusha. The 99, they did not experience the loss, or they did ibingenanto nabo I loss ke, as long as mna ndisafe. Niyayibona le attitude mos. Ndisayifu mna, ndirayithi mna, ndilapha mna, seyadini mna, ndityile mna, ndirayithi mna. So I get to mind my own business. Kuba yena ingxaki yegusha elahlekileyo asiyongxaki yayo. Can we relate to this one? Ukuthi as long as every Sabbath singena thina sigqoke kahle, singena nabantwana bethu besasimamela sizohlala nabapha, hayi enye nenye akudakaligayelwe thina. Because thina simayinda nje yethu i-business. Say, umvumi umntu enika ubungqina athi sibulela uThixo besandiqinile nomyeni wam nabantwana bam sonke isinto kusemanda endlini. Uqonde uba yazi lo akanamthwalo ngezigusha zilahle. Hayi, akasicela kangeni ndawo kule nto. Eyona nto uvuyela uba umyeni wakhe esikhona nto uphofuke, don't worry, uzawuphinda umve wena xa ebuya. Laa myeni inguye igusha elahlekileyo. Okanye abantwana ingabe igusha ezilahlekileyo. Umve sithi bandla ndicela ukhulekiswa. Abantwana bam bayaphuma, akho nto ndingayenzanga. Ye mntase, ngeli xesha thina sisithi masikhulekeni bonke basinde, because igospile kaThixo i-inclusive ithi akangi kungatshabalala bani, ungabonke bonke bangasinda. But ke solonge wena ezakho zirayithi izinto, hayi awusiceli. Kodwa ndibhede uthi bandla ndicela sikhulekeni. Hey, khuleka kudala sakhuleka nathi. Uthi uYesu ke mamela le ndawo ubalisa this parable. Uthi this man had 100 and he lost one. Mamela the value. Jonga i-value. Ndifuna ujonga i-value yalaa gusha i-1. Ndifuna uthatha laa gusha, yayibona laa gusha i-1. Yazi laa gusha i-useless, laa gusha ingasuke iqhwabe ngempama, i-useless laa gusha. Iyadika laa gusha because izilahlekele. Ukhumana laa nto qonda uba andiyi-understand le nto le gusha. Ngoku all of a sudden sineproblem thina ngoku yoba siqekeke igusha elahlekileyo. Siyacula funa nabalahlekileyo bezilahlekelele. Jonga, ndifuna utshekisha i-value. Ndifuna uzotshekisha i-value yalaa gusha. Le uthi wena inje awuzuyibona if uyijonga phaa egusheni. If you want to know the value of that sheep, suyijonga phaa kwigusha because you won't see it. But check the value of this sheep kwi-owner. It caused the owner ukuthi that one sheep means a lot to me. Ithi iBhayibhile he left the 99. If you think that one is useless, that sheep is so valuable to the owner that he left the 99. Ibalekelo hlobo ba ason kwazi ulalingekho le manishiyi 99 isityapha ngaphakathi ndihambe ndiyokhangela leya. Sisahamba kunye basara. Abuze umdumisa uyintoni umntu uThixo le nto umnonelela kangaka. Unyana womntu le nto umvelelayo. What is man that you are so mindful of him? Yini Thixo umntu ithi xa kubuza ukuncama konke for yena? Yintoni ivalue esemntwini? Athi xa iphendula athi it's because umsilelise kancinane ebuThixweni. Hey, imandinqelele bazalwane, whether you like it or not. Eyona nto ibangela uThixo abathande igusha ezilahlekileyo, it is because yile yambangela ashiye. Washiya izulu, washiya iiplanethi ezingonanga, wehla waziriska uYesu. Let me tell you the depth of it. UbuYesu kwakukwenzekile ngemistake nje sisitsheli one ngoku wayelapha emhlabeni. It was so risky that had he committed just one tiny little sin, he would have been lost forever. Bengazuphinda buyele ezulwini. Ebezabuwile uzabe unguThixo wileyo. And we would be doomed forever. Ndifuna ujonge risk enjalo. Bathi ayafuneka bazalwane. Asikwazi uhlala. Iyafuneka masihambe siyikhangela. Yesu iriski le nto. Wathi she's worth the risk. They are worth the risk. Christ thought you are to die for. UYesu uthe xa ekujongile wathi yeyofelwa le. Uba ukuzisinde kufuneka kubinzwe zobinza mna. Fuka uzisinde kufuneka kofayo kuzofa mna. Now, let me take this one point. Ndiyeka ndifuna utya ixesha abangcwele. Ndifuna nize ni-fresh ngomso. Ndifuna nithi, yho, siya kulaa mntana uzawube ephinde itsala apha ethetha yonke laa nto yakhe. But ndifuna sibambe le ndawo. Ithi iBhayibhile yam wathi ekubeni ehambile ithi wayikhangela. Ukhona umculo othi azulazule afune yodwa elahlekile ahambe jikaji ukhangele yodwa. Ikhona i-99 yazi ubusenokuthi hayi at least ixole kungcono, busenokuthi kungcono nayo i-99 senokuthi kungcono nayo i-99. Heyi, kwakungengconwanga tu. Life was terrible without that one. Ithi iBhayibhile yam, jonga, wahamba wayikhangela. Ithi ke iBhayibhile, wathi akuyifumana. Bambelela ke ndizawujika. Ithi iBhayibhile, wathi akuyifumana sisi. Mamela mani, ubuzawuthi kaloku xa ifumene. It makes sense ukuthi xa uyifumene igusha ibilahlekile. It makes sense that when you find it, ukuthi uyikhuleke as in you, uyibambe nge-chain, yabo, so that you make sure ayiphindi lahleke kwakhona. Bekumela ngoku you tighten up the security, yabo, bekumela xa uyifumene la gusha ibilahlekile, after uyibethile, uyikhuleke, uyiqinise, uyiqinele kuwe, uyitsale, uyifake phansi kwekhwapha, uyisuffocate, uyenzele zonke ezaa nto. Mamela, this is what the shepherd did. Ithi iBhayibhile uthe ayifumana. He did the opposite. He elevated the sheep. Ithi wayithatha. Wayiphakamisa. Wayibeka emagxeni akhe. Hey! Igusha ihamba phansi. Kodwa wathi akuyithatha. Wathi ayizinyathela naphantsi. Because i-restoration ilithando. Ayikuthathi kubeke kulaa ndawo bekumele ukuyo. I-restoration ithi ubabuya igusha engalahlekanga ngowuclean and ngosemagqeni omalusi. Therefore, after we have found you, Noxolo, we will not let you walk back home, but we will take you back home. Sigcine emagqeni. Sibize umntu anjalo. Wathi ayifumana, ayibeke emagqeni. Ithi iBhayibhile. Ndijonge i-level of excitement. The owner was more excited ngokufumana igusha ngaphezu kwegusha. In fact, uLuke does not even record imizwa yegusha. Let me say this. You know why? Because igusha has no cognizant ability. Yo-interpreter imeko yayo. Ayikwazi, igusha ayikwazi ukuthi ndilahlekile, ndi-hurt, ndi-lost. Ayitsho igusha, ayinayo loo nto. Igusha, as long as kusemini iyahamba nje, as long as kukho ukutya iyahamba nje, igusha imandla ndiyivale. Jonga, mamela ne, uyabona kwabanyana by two. Those two broadcast sons. Andiphazama nkosi to those two. Myeke lo wokuqala. I don't think Jesus wanted to communicate
ngalowa kakhulu. But wam mentiona naye. Because why ndisijo? And city gusha has no cognizant ability to comprehend imeko yayo. Yindoba, you don't expect igusha ifikele endawo ethi, now I realize. Between these two sons, iBhayibhile iyarekhoda ukuba the first one ithi waba nokusiqonda, which means la gusha ayingulo wokuqala. Igusha ngulo wesibini bengalahlekanga sisheli bambelela ndiyajika ngulo bengamqanga ngulo behlela phekhaya buza why ndisithi nguye it is because yena khangazazi bulahlekile ndimbona ngantoni bulahlekile ndimbona ngento kuba when he arrived home afika ekhaya kukhi jovial mood kucelebratewa ukufunyana kuka brother ithi bible yam wasuka wagrampi yena wanomsindo and he refused ithi bible he refused to enter endlini hemasibethu nokhanga hambe ebelaphe ekhaya kodwa kuba kufike lo igospel eka yakhe ino us no them wasibona engena ukwazi ukhonza naye engena ukwazi uhlala naye wathi umnababa soze so he refused ukungena kowabo khangahambe ebelapha kodwa besingamazi ulahlekile because simona ngokubulahlekile ngoba adangafuna ungena kowabo kuba kufika ubrother wakhe nansi inyinto yesibini endenza ndithi ulahlekile mamela ikhafu nokunxitshisa umsesane nokombathisa ingubo yayiyiseremoni eyenziwayo ukurestora nokubuyisela umntu obelahlekile khangahambe but yive icomplaint yakhe uthi mna bendisoloko ndilapha lo ebemkile uthi mna zange undixhelele kutsho yena you did not even slaughter a calf uyifunelani umhlabelo uba uhambanga so irequest ne complaint yakhe iyasikhazela ukuthi hey man ulahlekile lo mntu bathi bahlungu imeko yakhe bangcwele because yena ulahleke emzini kayise haw umoya engcwele nzayivala le nkonzo ubani icimba uthixo nithuma phaa kwathema to preach to the lost sheep ephandle izulu lithema ndizokhangela esi silahleka phezitulweni sikayise sizawumane sishumayela sisithi hamba novangela isizathu soba ningayovangela it's because ayikanincedi kodwa nilapha phakathi mamela wawufumana yona uzuthunywa ngoba uza kujohn 4 the samaritan woman wawuyifumana wawuyibamba awuthunywa ubaleka ubuyela esihlekweni uthi zanobona come see a man izanobona umntu ondixelela into engikhendazenza come and see kuba akangebe nguyena umesiya the reason why kucengwa senicenga bangcwele hamba novangela is because awukayibambi yini ugqiba iminyaka endlini kaYehova Aloko sino they, no us. The world. Kanti kuwelda thina. Oh, who knew sis Shelley, ukuba we would ever preach against if violence ne abuse. Sishumayele nto enkonzweni. Sishumayele lo nto enkonzweni. Ethi makungahlukunyezwa omama nabantwana. Sishumayele enkonzweni lo nto. Sasicimba fani babonke abangena enkonzweni thina bayayazi ukuba indoda ebethe umfazi imithandazo yayo ayifike ezulwini sasicimba sishumayela kubantu abanjalo ngoku igospel esitshintshile kufuneka sicenge otata enkonzweni kuba uthe world and us uthe world sithi lahleke ezithulweni sikayise lahleke endlini kayise
kodwa ndiyithanda yonantsi bangcwele. Yho! Ndiyavala ngoku yho mwengce. Jonga mamela le ndawo. Ngela xesha ibilahlekile. Yibambe. The owner did not go around echaza uba kukho igusha elahlekileyo. Khangibe yi-talk of the town. Uvele wexushi wahamba yena wayokhangela igusha yakhe. Kodwa ndifuna xa ebuya nayo eyixwaye emagqili. Because xa ilahlekile ayilo xesha lokhwaza, akuthethwa ngayo bangcwele, akuhlekiswa ngayo, akuhletywa ngayo. Ngela xesha ilahlekile sihlele madolweni. Simva ngela xesha engena emnyangweni ukutywala sithi sibulele bezile enkonzweni. Kuba asithi uyamva because xa ilahlekile akuhletywa ngayo. Isithi cwish i-owni iyoyikhangela. He wena ithe xa ibuya ke ngobazali mamelani wabuya heyi ibhiyoza. Xa ibhiyoza ibuya ithi xa ifika ithi iBhayibhile wabiza amamelwane the neighbors. Imama ndiyithethe le nto ndiphelelwe lixhala. Yazi into esichanayo sishele iingxaki zethu ngela xesha iigusha zethu zisalahleke siyakhawuleza uxelela abantu ngazo. Sithi manga xa abantu beyihambisa because igusha elahlekileyo awukhawulezi ngoxelela abamelwane. Hey, ndithetha abantwana bakho mna aba uthe xa ubabona uba baphuma endleleni ukhawuleza uxelela uba umntana amutya ii-drugs umntana. Ye mama xa umbona ulahlekile uyalahleka igusha xa ilahleka akukhwazwa xa ilahleka sisithelisemadolweni simncwinela uthixo ngayo. Kodwa xa ifumanekile nto zobawo kuxa ifumanekile apho uzawubiza the neighbors and the friends uthi ndandingatsho lo mntana uzayigqiba le degree because on the first year wangena kwi-drugs wabhanka isikolo. But I had to invite you because you are graduate. Kuthe kwalapha uThixo enalo mntana. Kuba xa ifunyenwe igusha, kukhona ukuselebrate kwenza ingxolo. Benthunywe loo nto. Ndithunywe loo nto nje tonight. Uba ndizothi, le ikuxakile igusha ilahlekileyo. Suxelela abamelwane. Cwish. Kukhona uThixo obona emfihlakalweni. Cwish. Bamano, uyamazuwana. Ungangxoli. Bakumisinterprete bathi unxilile. Ubuqondi ba ndiphalaza intlungu. Ngelo xesha uyawazi umzi wakho uyonakala uyaphela. Cwish. Uyakwala ke ngoku xa ifumanekile. Lixesha ke ngokule testimonies. Am umntana athi mna ndandingatsho ukuba ingandim lo ume apha kuba ifumanekile imfu. Uthelwe manga nangoku enkonzweni imeko yakwakho uyenjenje kuba xa isenyekenyeka ixelelwa uThixo. Sawuthandaza. Zawuthandaza. Uyayazi uba le gusha ndithunywe kuyo ilahlekileyo nguwe. Andizube ndisenza amafreely ndibe ndisithi senokwenzeka. No, andizukwenza ezo zinto. If you say Lord, kahle kahle ndim le gusha ilahleka apha phakathi, nceda mna Yesu. If that's your prayer, stand up with me and we pray. If that's your prayer, and thethe ubuso no they no them. If you don't see yourself as lost, please remain seated. Sizela abantu abathi because into emandi ngentshumayelo kufuneka uzifumana apha entshumayelweni uthi ndisibonile kule ntshumayelo heyi ndiyila gusha ndaze ndahlala ndiswenkile ndicinga fanuba ndingumntu kanti ligobhogobho le nto. Ndamane ndicula apha ndamane ndishumayele ndicinga uba ndingumntu kanti lilahlekile le nto. Andikwazi uyovangela ngoku because kansiya kuzofuneka nesimilo sialayine anaso isimilo funeka sibe abakhonzi abathi bethetha le uthi xa ulandelelwa apha emva kwakho kufike le nto uyithethayo nale uyenzayo zialayina ngoku sesisoyika noyowuthetha because siyayazi uba ayikho icharacta yile nto ndisithi sithunywe apha ezitulweni enkonzweni ndithunywa apha kule weekend ndithunywa apha abazalwana kulo nyana utiba fana uba useyifi ngaba basibangela namhlanje sishumayelo and it now ngaba basibangela sicenga abadala nabadikoni umntana oyintombazana eyo nto yoreytshwa because silahleka apha enkonzweni hayi kithi bebhetere leyo nto yiswe ngoomama abazawubuza umbuzo uba ebenzeni yena ukuze areytshwe heyi uqonde hayi ke silahleka undolahleka ke ngoku masithandazeni thixotho ongcwele usezulwini esisesandleni sakhe zonke izinto ebusuku nje thixo iintliziyo zityumkile kukuzibona thixo tyhini besicimba sambathile kanti size savela sazenza abantu thixo sihambe sishumayela kwezi ndawo kanti izulu lisithele manga yini ukuthetha kangaka size awusambathise kristu sambathise ngobulungisa bakho thixo wethethendeka inkonzo empty because igcwele amakristu athethayo angaphiliyo inkonzo iempty nabavangeloyo bangena bakhutshwa ngaba basteyili balapha phakathi awuphinde uqalele moya engcwele vuso wakho umsebenzi phinda moya engcwele uvuselele mani ikhona into engingaphumayo apha kuthi sizokucela ebusuku nje sithi phinda uthathe olidongwe uphinde wenze ngokutsha kuba kuyacaca uba kukhona intanda kwezi zitsha sizizo awuthixo wethu othandekayo ebusuku uqala ngathi sesizayidukuda le weekend sizawuhlala ezinyaweni zakho sisiva wena ukuthi ufuna senze njani kodwa sithi qala ngathi usilungise so that xa uthetha umoya wakho ubufukamile ezintliziyweni zethu xa usithi let there be light kuzobakho ukukhanya kanye ingozi ngoku thixa umoya wakho awukho ezintliziyweni zethu uba ngathetha le siyaphendula siba ngathetha le siza ne-advyice engcono yile nto sikucelayo thixo ngapha kwala mazwi maninzi angxolayo kwi-social medias ngapha kwala mazwi angaka amangxolayo abantu abacinga fana uba bayakwazi bakunkayile yile nto sisowucelayo nebusuku sithi kaphinde uqalela apha kuthi phinda kose usenze ngokutsha sifumane thixo silahlekile eyona nto ibuhlungu ke ngathi okukulahleka kwethu thixo wam yinto yoba silahleka sisenkonzweni asizazi noba silahlekile sicimba xa sihlomla kwi-sabbath school lessons sicimba senza yona sicimba sifunyenwe xa sishumayela nge-divine service sicimba siseyifu xa sicula sizi-choristers sicimba siseyifu nantsi into ebuhlungu kolahleka kwethu kulahleka igusha nyhani asizazi noba zilahlekile hayi ndiyakucela thixo wam ebusuku nje inimba yokulahleka kwethu kuwe akekho umntu onenimba yethu apha kungathi ngomsuba kusakutrenda thina kofacebook uyababona aba bantu thixo behlekisa ngathi umntu onentlungu ngathi nguwe kuba you know what it took for you to win us back nceda thina ke ebusuku nje siyahamba siyolala emakhaya ngoku sindulule kule ntlangano kodwa singamki thixo ebusweni bakho so that kusasa usibolekile xa isithunywa sakho sisivusa sisithi uyafuneka enkosini uba uyakubiza xa sivuka thixo wethu sivuke sizimise phambi kwakho sisithi nanamhlanje enkosi thetha ngoba sisiva umkhonzi wakho sizukiseka ke thixo wethu othandekayo kuthi uba kukho isiphoso ukuthetha okurongo esikwenzileyo suxolele bubuntu bethu thixo usihlambulule usihlambe ngegazi lakho zonke izinto siyazicela sizibulela ngokristu inkosi yethu amen.